igicaniro igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwa mwiburanga barundi radio igicaniro iramutswa abahinga babushitse atakindi cyane kibaranga atesha kandi ubutwari bishakaje urukundo ikamurwa amahoro n'amahoro radio igicaniro ikinjo gituma ndayikunda ngasaba nkayikundisha butungana reka nabanduze ntibatangwa kuyitangarira kukidateba mu gutanga makuru n'inyigisho binovoye kandi binogeje mu bushakashatsi abayitega amatwi bakimbura ibyiza bitatse urundi bwa nyaburunga
tubaramutse nshuti bakunzi mudukurikiye kuri radio igicaniro ariko munadukundire cyane tubifurize ikaze muri kino kiganiro ni kiganiro kidasanzwe aho duhimbaza isabukuru y'imyaka itatu iyi radio imaze itanguye gusamirana hari ku igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyi tariki kandi ni itariki idasanzwe ku gihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu bacu aho dusanzwe duhimbaza ubumwe bw'abarundi akaba ari muri iyo ntumbero nyine radio igicaniro rero yahisemo gutunganya kino kiganiro kidasanzwe ruka kubumwe bw'abarundi nk'inkingi mu guharanira impinduka afite ne bitabuzi nije ngiye kuremesha kino kiganiro mfashijwe na Jerusalem yadukunda ari mu buhinga bw'ibyuma mudukundire tubifurize ikaze ariko na cyane cyane imbere yo kujya mu idonido rya kino kiganiro kiganiro kidasanzwe kandi kuko tumaze n'iyi myaka itatu umumenyesha makuru wacu Floriane Irangabiye afungiwe mu ibohero rya Muyinga aho amaze iminsi ijana mirongo itandatu afashwe akanafungwa na leta ya Gitega akaba yanaciriwe rero n'umunyoro w'imyaka cumi hamwe n'ihadabu ry'umuryono w'amafaranga y'amarundi yabiciriwe na sentare ya Mukaza ariko umupaso ni twizeye yuko sentare yungururizo izoheza ikamutunganiriza agataha mu muryango we kandi akabandanya ibikorwa byiwe rero mudukundire tubandanirize aho twahereye tugaruka kuri uwo munsi mukuru udasanzwe munsi mukuru udasanzwe aho tugaruka ku bumwe bw'abarundi tunavuga ubumwe bw'abarundi nk'inkingi yo kurushika ku mpinduka no guhanira impinduka nkuko tuzifuza ku igenekerezo rya kabiri ruhuma uko umwaka utashye abarundi barahimbaza isabukuru y'ubumwe bw'abarundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe aho hatorwa ubumwe bw'abarundi kuva icyo gihe ubumwe bwahawe ikibanza kitari gito uko intwaro zagiye zirakurikirana bikanagaragara ko no mu ndahiro y'umukuru w'igihugu yinjiye mu mbanga mashasha ubumwe bw'abarundi nabwo atabusiga inyuma uko ararahira avuga ko azokurikiza ubumwe bw'abarundi naho umuntu rero ahera yibaza ati mbega igihugu kirimo ubumwe kiba kimeze gute kirangwa n'iki mbega n'uruhe ruhara rw'ubumwe bw'abarundi mu guharanira impinduka mbega inzitizi kugira ngo ubumwe bw'abarundi ntiburame zoba ari izihe tubanagaruka kandi turabira hamwe ibyokugwa mbega byokugwa nabande kugira ngo ubumwe bw'abarundi butsimbatare mu Burundi ibi n'ibindi bibazo tugiye kubiganira turi kumwe n'abatumire bacu umutumire wa mbere akaba ari ambassadeur Gamariere Ndaruzaniye akaba ari numwe mu bagenwe icyo gihe ngo ategure amasezerano y'ubumwe bw'abarundi turi kumwe kandi na honorable Bambuginyumbira kabasanzwe arongoye Seporo Arusha turi kumwe na Marius ni mubona umunyamabanga w'umujyango Fraternite twari twifuje kandi kuba kumwe na Marie Louise Baricyako asanzwe arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi ariko kumva zitamuvuye ko ntibyakunze ko tubana muri kino kiganiro mu nkundi rero ntangure nakire abo turi ku muhiganiro mpereye kwa ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye ambassadeur turabaramukije tunabipfuje ikaze mu kiganiro cyacu
mwaramutse neza mwakoze kandi kuntera iteka kugira tuvuge umwe w'abarundi
iteka ni ryanyu namwe murakoze nkuko nabibabwiye kandi turi kumwe na honorable Frederico Bamvuga Inyumvira asanzwe arongoye Seporo Arusha honorable namwe turabaramukije tubipfuje nikaze muri kino kiganiro kidasanzwe
yego me ndabaramukije cyane na jewe ndaramukije no tuzagushangira kino kiyago karamutsa n'abarundi baza kutumbiriza
ego me turi kumwe na Marius ni mubona uwo nawe n'umunyamabanga w'umuryango Fraternite Marius ni mubona namwe turabaramukije tunabipfuje ikaze mu kino kiganiro kidasanzwe
murakoze kudutumira reka ndamutse aho dusangira kino kiyago nongera ndabifuriza isabukuru nziza murakoze
ego murakoze namwe nanje isabukuru idasanzwe ndayifurije mugenza nje Florian Irangabiye ahari karatwumviriza twaye twifuje guhimbaza isabukuru turi kumwe ariko ahari hose turazi yuko agumana karanga mutima kumenyesha makuru wa radio igicaniro reka rero dutangure kino kiganiro cacu kidasanzwe ariko naye nifuza yuko ikibazo ca mbere tugitumbereza kwa ambassadeur ndaruzanye nkuko twabivuze ni numwe mubari bizewe aragenwa kugira ngo badushireho ubumwe bw'abarundi uno munsi dusanzwe turiko turahimbaza ambassadeur twagomba kubaza ikibazo timbega igihugu kirimo ubumwe kiba kimeze gute kirangwa niki
murakoze cyane nagira imbere yo kwishura icyo kibazo aho badushinga iryo banga badusavye gutegura amasezerano y'umubiri w'abarundi kuko umwe bw'abarundi ntibwatanguye uwo munsi umwe bw'abarundi nibwo bwashikanye uburundi ku ntayi kwikukira abazungu baratangara umugana wa gasore n'umugambo we w'ubumwe n'iterambere y'ikorona yahamagariye abarundi kumukurikira bisunze imana umwami n'uburundi abazungu ntibabitegera kwayo majambo atatu yari ahambaye mu gihugu abarundi bose barakurikira niho yabatangaje mu itorero y'umutarati na rimwe abarundi bose bagatora ukwikukira ku Burundi nyuma ya rwa gasore amashakubiri yaje mu nyuma ubumwe rero bw'u Burundi nibwo rwa gasore yashimikiye ko yisunze imana bakurikiye umwami kandi wubahirije Burundi bwacu nagiye ndakivuga icyo kintu mucumve ntibwatanguye aho twandika amasezerano aho twikukira imine national ururimbo rukuvuga rwo guhayagiza Burundi bwikukiye muravyibuka neza iminsi yose mwama mugira ngo horana ubumwe n'abagabo nitekane usangwa gweze usangwa amahoro meza kuva rero twikukira umunsi twikukira twaririmbye ngo horana ubumwe n'abagabo nitekane rero twebwe ntitwihaye sitwe twazanye ubumwe aho twandika amasezerano y'ubumwe kwanza amasezerano kugira abarundi bayakurikize tugiko dushingira ko niyo twemeje ku itariki ya gatanu ruhuhuma mu 1991 hakurikiye ibwirizwa shingiro nomero 17002 yo kuwa cyenda ruhuhuma 1991 bwashyikiriza amasezerano bw'abarundi bwemejwe n'abarundi bose ibyo rero byagiye mu byandiko 1991 aho kuva twikukira hamye hatsinda ubumwe n'ubu rero abarundi bari huno munsi butunzwe n'uburundi bwagumanye ubumwe n'ubu naho haba amacakubiri icyadukije n'ubu kidukiza n'ubumwe genda murabe mu gihugu hagati y'abanyapolitike baryana n'ahandi amahoro yagumye abumbatiwe n'abanyagihugu bonyine n'ubu rero uburundi bwakitwa uburundi kubera iryo banga abarundi biyemeje n'ubu bose bari inyuma naho biza birahungabana mpeje gutangurira ngaha rero muti bigenda gute ahari umwe habiki ahari ubumwe si ukuvuga yuko atangorane zihaba haba gufatana mu nda kw'abanyagihugu kugira igihugu cyabo cemerwe mu makungu igihugu cyabo cubahwe mu mbiwe zacu igihugu cyabo gisonerwe n'amandi gisonerwe n'abarundi gisonerwe n'amakungu uburundi bwacu buracahangamye n'ubu ntitugire ngo bwarasanzaye kubera ibyo ducamo bigoye hazoza n'ibindi bigoye gusumba mu myaka iza mugabo gushika ubu abarundi bagumye babumbatiranye ku Burundi bwabo ngo bwubahwe mu makungu bwubahwe muri Afurika bwubahwe no mu makungu
yego
icyo rero nico cyerekana kumwe buriho mu gihugu wakiye bumwe buriho mu gihugu kuko baracyaduhamagara muri yo tukitaba muri yo yaturimwo uburundi rero burazi buriho kitugira ubwoba izo byose byoza bihungabanya kumbure turye umutsima amenye tugume hamwe tuje inama n'ingingo hamwe n'abarundi bose kugira umunsi umuntu yo kwipfuza gusatira uburundi ngo abuvogere abarundi banga niko byogenda uno munsi ibitugoye biri mu gihugu ako si nibaza kuhotera uburundi batagugwanira n'ubu rero uburundi burahangamye kubera ubumwe bwatanguye kuva twikukira nibwo tuturirimba sinzi ko muntegera ngo ngeze nga
turi kumwe
ego sinzi ko mo subira kunsubira mu kibazo rero ubu nagomba kugira ntanga marara mu byumve
musa nabari batanguye kugikomoza ko twari twavuze kuti mbega igihugu kirimwo ubumwe kimeze gute kirangwa niki mwari mwamaze kuvuga muti habu gufatana mu nda kubanyagihugu ngirango mazaniriza ko
urakoze cyane rwose icyatugoye ni kera byatugoye kuba 1964 hama 1965 vyaje bitugoye kubera politiki ya independence ukwikukira kwashigikiwe ukwikukira buno nyene mu gifaransa kwitwa independence immediate et l'autonomie du Burundi du Rwanda Burundi nagoma ntangura ivyiyumviro vya mbere zaje mu kwikukira hari independence immediate et l'autonomie du Burundi du Rwanda akaba lo développement économique et social du Rwanda Burundi et l'indépendance plus tard izo vyiyumviro bibiri rero nivyo bashinze imigambo yabagwaniye wagasorati kwebwe aho tugeze tugomba kwikukira ubunyenye ubunyenye autonomie yihuta twikukira ubunyenye iyindi migambwe ikurikira PDC ego tuzokwikukira mugabo tubanze tugire iterambere y'ubutunzi n'iterambere ry'imibano muri Rwanda Burundi nkako abazungu bashaka yuko Rwanda Burundi yikukira iri hamwe ishigikiwe n'ababiri nico gituma umwami w'ababirigi yaje kugendera kongo na Rwanda Burundi mu 1955 hari hatanguye mu maze independence akavuga yuko yipfuza kubwo umwe bwogumaho yaje mu 1955 abarundi rero mu migambwe bahavuye hakurikira rwa gasore basaba independence ubwo nyene kandi barayironze ikituma n'u Rwanda rutari rwagize amatora rukurikira rusaba nabwo sinatwe tugomba independence niko kayibanda yavuye haruwa mwenye maramu isi ngo kaibanda sepengra kukitabo chiyo izoleo mwumva kwa kwa gasore ashingiye kumwebuka barundi yaro onse intahe ya barundi wa muhae ama kungu yemera kwa liwe ya towe ama kungu ye na oni bachave meza kwa urundi bikukira nurugu andaruwa kukira mwito kiringu izoleo ni kinugi hambaye kuburundi
ngirango turaheza tuhagaruke turiko turavuga cyane ku bumwe bw'abarundi no mu gihugu cyacu Burundi reka kumbure numvirize bagenzi banyu honorable bamvuga inyumvira no munsi twavuze turiko tukora ikiganiro kidasanzwe turiko tukora kino kiganiro twibuka ubumwe bw'abarundi haciye imyaka 23 kandi turiko turanakora ikiganiro twibuka imyaka 3 y'iradio itanguye gusamirana nabagize ikibazo namwe ngirango nogarukane iwanyu burya aho twovuga kuti igihugu kirimwe ubumwe kiba kirangwa niki tubaheza tugaruke tuvuga igihugu cyacu ariko tubaye tuvuge muri rusange dutse tubazara icyo kibazo kwa Marius
murakoze no kumva icyo kibazo burya mu gihugu ikintu kiranga ubumwe ni ingene abantu bahuriza ku byiyumviro cyane cyane cingene igihugu cyabo kiri butwarwe iyo ari ibintu biza birondere neza ya bose ntangone zebazabwirizwa kuhaba kurya ngo habe amapolitike byukuri ashira imbere ineza y'abanyagihugu gamariere ineza yavuze ati burya niko twaragize ibibazo kubera imbo zitandukanye atari ko bumwe bwagumye bubamba bubumbatiwe hamwe ego ahandi oya kuko abantu baricanye abantu barakumiranye abantu baragirana ibibi byinshi kubera ubwoko no kuvuga abantu bafata abandi kwa tari nk'abantu bakabagira nk'ibyo bafata nk'ibikoko no kwica bakica ugasanga rero iyo bimaze kuja mu mapolitike y'igihugu niho bigira ingaruka mbi kuberako bituma hasi haba gutandukana hagaca haba abashigikira bariya ugiye ukiba kimaze gutatukamwo kubiri n'amapolitike aza kugira ngo bubaka icyo gihugu cyabo cyacu usanga akunda kugorana burya ahanini nicyo twabaye ari nacyo gituma gisigura gituma turi nyuma muri ibi na biriya nuko tuburi indongozi mu by'ukuri zija hagati maze abanyagihugu bakaba bagafatwa kumwe kandi amategeko amaze kubaho bose bakajya munsi y'amategeko n'uwo mukuru w'igihugu nabo nyene arimo kibazo rero tugira nuko uyu munsi usanga umukuru kanaka aje ashira imbere abanyamugambwe biwe nuko aza ashira imbere abo ngo bagwanye ku rugamba cyitanijwe na biriya ugasanga nta mapolitika hari byukuri yo kubaka igihugu kuko ubumwe ni bwiza kuba inkingi yo guteza imbere igihugu kanaka kuko abantu batari hamwe nibashobora kwiyumvira imigambi na mapolitiki yo gushyira imbere ineza ya bose ishobora kuboneka biguma bizitana kandi nibyo turimo.
Murakoze cyane Marius, ni mbona murumvise ibyo bagenzi banyu baheje kugaruka ko ku gihugu kirangwa ubumwe mwebwe iwanyu sinzi kwa ico mwokongera ko.
Murakoze ku ico kibazo, nibaze yuko ntari nze ndagaruka kuvyo ambassadeur Gamariel yavuze ko yavuze ingene ubumwe bw'abarundi bwatanguye guhera kuri Rwagasore. Jewe nagiranishwe kino kibazo nifashishije ijambo ry'umutwe banditse gihe bariko barategura no masezerano y'umwe bw'abarundi. Hari aho bavuze ati twishimikije ishaka ntangere dufise ryo kubaka igihugu c'ubumwe kirangwamo amahoro n'umutekano, guharanira iterambere rya bose, kigendera intahe n'ijambo mu ntwaro rusangi, guharanira ubutungane kuri bose, kikubahiriza zina muntu, igihugu gifise izina mu makungu. Nibaze ko iryo jambo ry'umutwe ryonyine mu gihe bariko barategura amasezerano y'ubumwe bw'abarundi birasigura ico kibazo warumbajije kuko
Gamariel yavuze ati ntibayateguye barayanditse yabikosoye
kuko basa naba batandisha ishusho ry'abarundi uko bimeze kuko ahari ubumwe n'ahantu bubahiriza agateka kazira muntu na n'igihugu buhahiriza ivyumviro vy'abanyagihugu n'ahantu bubahiriza ubutungane n'igihugu gishimbe intwaro rusangi abari igihugu citaho ineza y'abanyagihugu igihugu gisangira ivyo gifise ku barundi bose. Nibaze yuko ivyo vyonyene aba barongoye igihugu babikurikije nta nkeka yuko ico gihugu kiba kirangwamo ubumwe bw'abarundi. Hariho ibibazo bimwe bimwe, ingyane zimwe zitaba zikwiye kuhaba. Nibaze yuko ngira ngo ibindi turaza kuyaga mugabo kubwanje nabona yuko igihugu kirimo ubumwe ni igihugu kirimo uko kubahana, uko kwishira no kwizana, uko kuko umurundi wese yiyumva ko ari umurundi, yiyumva ko atekane mu gihugu ciwe, kandi abona yuko ibikorwa byose ariko arakora vyiterambere biza bigana kuri umunyagihugu, kandi n'ibintu bya rusangi nawe nyene ashobora kubironka ko kubibeneficia. Rero nibaza yuko ari aho hanini mbona yuko igihugu kirimo ubumwe ariko kiba kimeze.
Murakoze cyane ambassadeur Gamariel ndaruzaniye kare mwari mwigeze kutubwira muti igihugu cy'u Burundi cyamye ari igihugu kirangwa mu bumwe kandi n'ubu kirangwa mu bumwe. Honorable hari cyari yigeze kubivuga ko ariko kuko nari navuze ntireka duheba tuja mwido nido ryo tuvuge ku gihugu cy'u Burundi niho naringarutse iwanyu mbaza kano kabazo. Mbega igihe mwandika aya masezerano y'umwe bw'abarundi mwavuze yuko yaranasanzweho muravye uko igihugu ico gihe cyari kimeze imbere yaho n'ico gihe muyanditse nuno munsi aho kigeze, murishimira ibyo mwari mwahise k'ico gihe nyuma y'imyaka 23 aya masezerano yanditswe agategwa ko n'umukono igihugu yatangura kuyagendera yanditse, murabyishimira murabona yuko aye ubutuko turavuga kino kiganiro twavuga yuko umwe bw'abarundi bwatsimbataye ga ambassadeur
mu ntungi nsure ngarwe kubya kera gatoro.
Yego,
aho badutuma kwandika amasezerano mu bw'abarundi nuko twari duheje gushikiriza icegeranyo cingene twihweje kibazo cy'umwe bw'abarundi mu Burundi, nukuvuga inyuma ntega marangara bashinze komisiyo yihweza ikibazo cy'umwe barundi mu gihugu ingene bwatosekaye n'ingene twokora kugira ngo busubizwe iteka. Aho dutangiye raporo mu kwezi kwa gatanu 89 niho batuvugiye bati rero ko mwanditse ibyo bintu genda mubifatire ko mutugirire amasezerano bw'abarundi. Ntibyahereye murumva ingorane zari mu gihugu zatumye leta yariho igira iti ngo twicare ntitwokwama tufatana mu gahanga mbashati iminsi yose ngo twicare twumvikane tubaze icyabaye. Nico badushinze ubwa mbere dutanze raporo bati twandikire amasezerano y'umwe bw'abarundi mufatiye uyo mwadushikirije. Icyo cyo nagiye mbereko ubwa kabiri ntitworaba ibidushikiye uno munsi ngo tubwire ngo ko habaye iki n'iki ngo ubumwe burahungabanye buzobizokwaba bishi minutansi na kane na kabiri minutansi na kabiri imbere yuko twikukira muri uko ivyabaye mu Kamenge akaba sendikaliste bagapfa bane hari kuri independa nta ntitwari bwikukire icyo kibazo barakitubajije muri OIT muri ONU mu 1995 nzobiga ko hanyuma nimwabishobora mugabo iminsi yose nukugwa tukavyuka ikigoye nuko titwihebure ngo hari biteye uno munsi nicyo gituma hari abashinga ntahe hari abagabo baje inama bagafata bagatana mu bati tushayire Burundi nitugirira ngo batwocwe twarira abandi icyo rero nishaka cyo gukora ibibaye nabi mugira abagabo bavyiyumvira bakabirondera inyishu n'ubu rero nagiye kuvuga ubumwe nitwiteho kibazo twaraye tugize uno munsi yange hirya y'ejo biriho ibibazo byinshi mu gihugu ndabizi mugabo sizo vyotuma tubyaho nta umwe buriyo nivyo vyotuma ahubwo dusubira kwicara hamwe tukaje inama kurya twagize kera umukuru w'igihugu akaba adati Barundi mbega ubuhabaye iki ko bitugoye bwa umwe bwacu ivyo nivyo tubuze gusuza uno munsi naye ahandi n'abazokurikira igihungabanye bumwe s'abarundi bariho hari izindi nyungu z'abagenzi tubana canke ibihugu bindi izo nyungu zigiyemwo ubumwe buratosikara izo rero ntitwokwama twikanga uno munsi
ambasaderi ndumva agatelefone karamugoye ambasaderi sinzi ko muri ko muranyumva
uburundi buratutanye icyo nta mba ushimikira ko sino haruri bitugo uno munsi sino bimara ariko byatugo tubishire ku muzirikanyi tubyigisha abanyagihugu bose
ibyawe byose na mwebwe muravuga muti ibibazo byo birahari naho muvuga muti bishobora kuba biva handi twebwe uno munsi twatunganije kino kiganiro tuvuga tuti mbega ubumwe bw'abarundi nk'uko mwabivuze namwe mwabwanitse bwari buhasanzwe ubumwe bw'abarundi bwatugejeje ku bintu bikomeye cyane kumbure basokuru bagwana na bakavamahanga bafise inkoho ariko bakabatsinda kubera ubwo bumwe uno munsi twagomba kugaruka kuti mbega ubumwe bw'abarundi natwe uno munsi ni gute bwo binkingi kumbure mu guharanira impinduka ibyo bibazo muri ko muravuga byo biva handi nibyo twifuza yuko kumbure bitoba bikirangwa mu gihugu cyacu uko naho muvuga muti ni bisanzwe ibibazo bizokwamaho natwe turavuga kuti ibyo byose abantu bagabo bamubagerageza gutwera inyishu ibibazo ni naho twashingira tuvuga kuti none uno munsi intambamye zoba zabayize kugira ngo ubwo bumwe ntibutsimbatare ikibazo nagenda igarukane kwa honorable Frederic bamvuga inyumvira honorable ngira ngo mwumvise ibyo ambasaderi yashikirije mwebwe nabazanira kino kibazo dababaza nti kubganyu inzitizi mubona zabayizihe kugira ngo uno munsi ntitube turashobora gushika kuri izi mpinduka z'ibibazo ariko aravuga twishimikije ubumwe bw'abarundi bwatowe haraciye bwanditse kurumba bwamyeho haraciye imyaka 23
jewe ayi ntamba minda zishira bwa mbere nuko burya kuva 93 gushika uyu munsi haheze imyaka hafi 30 no kuvuga mu myaka 30 habaye ingorane zidasanzwe kubera abantu bari bahari bari bafite imyaka 18 uyu munsi fata guteranya 30 bafite 48 warikana 50 abari ko baravuka kiriya gihe ubu 30 cyufata abo bantu ingene bangana babaye mu ntambara intambara nayo burgironona umuco akaranga k'abarundi twagenderako urabona ko agatera gatituka nko gusonera ubuzima bw'abantu uravyingena abantu bica abantu uravyingena abantu bakubita abantu uravyingena abantu babesha imbere y'ubutungane bakavuga ibinyoma bakagira amasura y'ibinyoma uravye ibintu biriko biraba mu gihugu byinshi jewe ndabishira kuri ico kibazo ca kintambara aho ubona ko imico yagiye itituka harimo rero n'ikintu cy'ubumwe kubuko uyu munsi uganiriye n'abantu urumva ko ibi by'amoko bitaba birabaheramwo kandi cyane cyane wumvise nk'abantu bategeka urumva ko babivuga kandi bakashaka kubikorera ko amenya rero intambamye ni gihe tuba dufise abakuru batwara batemera icyo kintu cyangwa bavyemera ku munwa gusa batabyemera mu by'ukuri kuko kwemera ikintu ku munwa gicika nka politiki uvuga kugira ngo binyegeze mugabo mu myifato mu ngiro ugasanga ibyo ugira ni ibindi jawonsi ahonshira ikibazo intambamye burya ni kugira indimi zibiri utegeka niho nshira ikibazo
ni mubona mwumbise ibyo ambassadeli yashikirije murumbise ibyo honorable ashikirije kuri mwebwe uno munsi uko biri kose turacyabwa kuti hari ibintu bikwiye guhinduka kare mwamye muvuga ibiranga igihugu kirimo ubumwe mwavuze byo kubeza gataya kazi na muntu uno munsi turemeza neza yuko gataya kazi na muntu twebwe katubahejwe mu gihe dufatira kumumenyesha makuru wacu Florian Nyirangabiye afunzwe azira umugabo wo kumenyesha makuru ryawe byose biracyagaragara yuko kiriho ikibazo nico gituma tuvuga kuti ubumwe bw'abarundi bwategerezwa kuba igikoresho canke inkingi ituma ibyo byose izo mpinduka turiko turavuga ziba zarabaye ku bwanyu inzitizi zino munsi ziri hehe inyuma y'imyaka 23
inzitizi za mbere nibaza yuko aho ziri ni kubategetsi babajejwe gushira mu ngiro ubwo umwe bw'abarundi kuko umwe bw'abarundi niko amasezerano yarashizweho arigishwa mu banyagihugu mugabo hari hasiga yuko ubutegetsi ubugenda burabisikanya ubutegetsi buhari aribwo bunywanisha abarundi atari ubutegetsi bwo banku buriko burasa n'uburiko buragabura abanyagihugu rero kuri uno munsi nibaza ko inzitizi aho zigenda zigaragarira ni muri ku kuntu abarundi batagifise ikintu bahuriye ko kimwe kuko kera Gamaliya yabivuze hari ibintu barahura ku mana barahurira ku mwami ariko ubunye kubera haje intwaro rusangi ni vyiza ko abantu bagira ibyumviro bitandukanye mugabo hakaba kubahana ariko kuri uno munsi uwo muntu atubahiriza ubundi canke uwo muntu adafise ibyumviro nk'ivyo umutegetsi aba yivuza uwo muntu usanga bamwise nk'umwansi w'igihugu ivyo rero nivyo utusanga biko bisa n'ibigabura abanyagihugu umuntu ugasanga bukere buke agiye arabiba agatima kuko kukwanga uwundi agatima kuko tifuza yuko uwundi yotera imbere canke yogira icamaze kubera ibyumviro vyiwe rero nibaza yuko mu gihe hatariko harubahirizwa ibyumviro vy'uwundi mu gihe hatariko harubahirizwa ubwigenge bw'umunyagihugu mu gihe ubutegetsi buhari atari ubutegetsi buza bunywanisha abanyagihugu nk'uko twatu tubibona aho hambere imbere yuko uburundi bwikukira n'inyuma gatoya biragaragara yuko inzitizi zihama kuko inyigisho z'amacakubiri zibandanya zigishwa tukabona kandi hari abantu bariko barahobwa ibyumviro byabo tukabona abandi bariko bararenganywa n'ubutungane ivyo byose ni ibintu bituma wa muntu atiyumvamo bwa bumwe kuko abona yuko ariko ararenganywa mu byo aba ariko arakora
murakoze cyane ambasadere muranyumva
ndabumva neza
murakoze cyane mwebwe mwagerageje kutwereka muti ubumwe bw'abarundi bwamyeho ubumwe bwawo nibwo bushikanye igihugu aho kiri uno munsi muti kandi naho ubutubazo nta wuca avuga ngo n'ubumwe bwawo ndi buhungabanye n'ibisanzwe ariko ico dushobora kwemezanya ko namwe mwavuze muti kuva na kera ukuri mwagarutse n'imbere y'intayo yo kwikukira ikimenyetso cy'ubumwe bw'abarundi bashigiye kwa Gasore we yavuga ati independence niba ubwo nyine nahari abatabyumvuko kubera ubumwe bw'abarundi birakunda hama mwanavuze muti uno munsi ushimwe ubumwe bw'abarundi buhari butsimbataye hama igihugu cyotegwa ndazi abarundi botabara ariko turabye kera ubumwe bw'abarundi ukuntu bwaye bumeze igihugu gitewe umwami yaravuga abahutu abatutsi n'abatwa bagahaguruka bakamwumvira uno munsi tugeze ahantu kumbura abarundi aribo bicana hagati yabo aribo baterana hagati yabo uno munsi igihugu gishobora gutegwa n'abarundi ivyo naho byakabaye none ubumwe bw'abarundi uno munsi turiko turavuga niho nagomba kugarukana ikibazo ca ndakizani wanyu mwebwe kubganyu nuruhe ruharagumwe bw'abarundi mu guhanira izo mpindu kugira ngo ivyo bintu turiko turavuga uno munsi bisa n'ibyatosekaye ngira ngo dusubire kuri ubwo umwe bwa kera uruharagumwe bw'abarundi nuruhe kubganyu
nagira kumbure ndafatira ku bihugu ndimwo bindi mu mahanga cyangwa nabonye ahandi mu mahanga
yego
igihugu cyose itwagwa n'abantu bashize ku isonga kuko abanyagihugu benshi babashinze kubarongora mu nzira bagumvikanye haraho rero muri abo haraho bigora kubera izindi nyungu batabarongora uko byahora
ego
uko bari bavuganye muri icyo kiringo harabingorane izo rero bishyika mu bihugu byose ahandi muri Amerika igihugu cya mbere cya demokarasi uno munsi igihugu cya Amerika cyigisha ubumwe bwa Amerika cyigisha agateka kazi na muntu mu gihugu ngaha ingene abapolisi bafata abantu mu gihugu ngaha kibazo gihambaye kiri muri leta barondera kuyangene bushinga amategeko meza y'abapolisi ntibasubire kugira guhotora gateka kazi na muntu mukuniga abantu kwibarabara iki gihugu kimaze imyaka 22 hafi na 50 kifise constitution imwe baracavuga umwe w'abarundi iminsi yose ntimwihebure na gato nimurabi buraya bimwe bya kera byaba mu ngwano ya kabiri y'isi bahonya abayahudi byavyumviro biracariho n'ubu barabigwanya rero habona bakaje inama muri mu nama nshinga amateka biriho n'ubu bimwe byica abayahudi mu ngwano ya kabiri ndimubwira ubwoba rero ngo Burundi no munsi umugozi ubufatanyije n'ubumwe cyo gituma bukiriho n'ubu rero kibazo cy'ubumwe bw'abarundi niho buri nabarongo igihugu ingene borongora igihugu abarundi basubirane mu kumparo yabo kandi dukwiye kubafasha nicyo gituma dusaba yuko habaye ijambo mu gihugu kujya twagize kera kwintika marangara mu basa abanyagihugu bose ntihagire wakumira mu kuvuga kuko umurundi utamwumvirije ubumukuye mu bandi babaye benshi abutumviriza bica bikugora upfumuhagarika impamagara abarundi bose sizobanaye kubatwara batumvikanye ndiko ndazambuwe niko dukeneye gusa n'ahandi bintu bizogumaho biza gutyo ni buraya biriho naho iwacu biriho nicyo tuba ntagombye kuvuga ibyaho turi n'abatutsi mwarambaje mu minsi iheze ko aho turi n'abatutsi zatanye n'abazungu sivyo iyo miryango yamyeho niyo yagize uburundi batakiriho nta burundi buzoba buriho ugomba gutwara uburundi rero butagira n'umuryango umwe muri iyo ntibizomushobokera n'abandi baragerageje batari kure ntibizomushobokera atazotwara uburundi bwa bose uwo muntu bazomukurikira sinzi uko azobareha n'uko angana n'ijambo avuga ritumbereye bazomujima bamukurikire ariko ahandi vyanse hazoba intambara nk'izi dukwiye kuvamwo nibaza yuko dusubire gusubira kwicara hamwe dusaba dutegeka dusubire kwicara hamwe tubazanye twumvire bose igituma
harakantu nagira
ndabona Marius ni mubona yarasabye umwanya jambo
harakantu nagira mvuge kuri ivyo mwarimo heje gushikiriza turabizi ko kwisi yose nivyo bose chama igihugu cyose chamagi giharanira ubumwe bwa bw'igihugu cyabo ico twita unité national rero turiko turaraba hose nivyo bibazo birahaba haba muri Rusi haba ahandi hose eka no mu Faransa eka no mu bindi bihugu bya Afrika mugabo uri kuraraba ibiriko biraho mu Burundi ntibiba ku rugero cyo kimwe na nivyo bihugu bihambaye kuko uravye amaraso aseseka turavye amasedera umwe bwa Burundi amaze gushika ku mukono uravye ivyace bikurikira atameze makeya aheze mu 1993 bigenda uko haraza n'ubundi bwicanyi bwage burakurikira gushika n'uno munsi urabona yuko injyane zamaho ni ukuvuga rero yuko bigaragara yuko bwa bumwe bw'abarundi turiko turavuga butarashika mu banyagihugu koko kuko urabona yuko injyane zo zamaho ejo itariki 5 barahimbaza umunsi mukuru umwe bw'abarundi twama tubona n'ukuri abakuru b'ibihugu ko bagiye barabisikanya baba bagiye hariya kuri mozore mugabo bwaca kabiri ukabona hariko haraba ibindi bibazo bivutse abantu bicana abantu bahunga abandi cyangwa bariko barafungwa ivyo byose sindiko ndabona inyishu nka leta ihari bariko baratanga kugira ngo bwa bumwe bw'abarundi bushe gutsimbatara koko
murakoze cyane reka ambasadere yigeze kuramutsa honorable avuga ati le president uyu honorable uno musitiko turavugana yarabaye cyegeye ashaka bica umukuru w'igihugu hari nyuma yuko bumwe bw'abarundi ibutogwa
cyambere
murakoze cyambere cyegera cyambere murambabarira nari ndabakoroye pe ego honorable uno musi tuvugana yuko ndavuga ko mwebwe mwarabaye cyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu bumwe bw'abarundi bwari bwaratowe turiko tugerageza kuraba ukuntu ibyo byose ibibazo biba biri mu gihugu kandi ibibazo ntibiri uno munsi ibibazo byamyeho mugabo bumwe bw'abarundi bwaratowe turazi neza yuko bumwe bw'abarundi ari bwami bwubaka igihugu twari tuheje kuvuga mwe mwagarutse muravuga inzitizi zabaye kugira ngo bumwe bw'abarundi ntibutsimbatare ico gihe mwebwe ubumwe bw'abarundi mwabukoresha gute mwabushyira mu ngiro gute kugira ngo dutahure uruhara rwabwo mu kugira ngo igihugu kumbura ibitabo biriko biragenda neza bishobore guhinduka nk'uko uno munsi turiko turabivuga mu higaniro
umva jewe urabona naje habaye iyi coup d'etat ya 1996 batembagaje mugambwe Frodebu hanyuma twebwe twari twatowe turanka ayo izo musonikano hanyuma turaja urutagi runani turanka ko ubutegetsi buje ka musonikano buza kwiyempoza ku bantu batowe twarahanze hanyuma cyo gihe gihurirana n'uko hariho uyu mutamangerere yategereye ibaze ingene bimeze aravugana na bagenzi be bo muri kariya karere barashiraho ambarugo hanyuma biterwa nuko naba basende FDD bari batangwe kuza bararasa byose byabaye ibintu byatumye ibintu bihinduka hanyuma turaje inama tuti inda twiyumvire inyishu yo bera igihugu yariyo niho rero twavugana na president Buyoya turabe ingene ubwo butegetsi bwavuye mu gikenye bwo kumvikana n'ubu bwavuye mu banyagihugu burya ni muri izo nzira jewe najemwo urumva ni kwa kundi yene bwari ubundi buryo bwo kurengeza ko kingira ubwo bumwe bw'abarundi ariko cyane cyane tugenda dufata inzira igendi yarusha kugira abantu bose abanyepolitike ba muri civile abamashengero abaserikira amashengero abaserikira abagore baze tuganire twiyumvire umuti ingene twokwiyumvira igihugu tukagishira imbere hanyuma gutyo ibibazo bikagenda bigabanuka ukirebuka
murambo barira sinda bakiremo kandi mbariza akabaza aho nyine naho ntagomba kugaruka cyane ku masezerano yarusha uvuze ikintu gikomeye uti wewe waje muri ubwo buryo hari mu ntumbero yo gukingira ubwo bumwe bw'abarundi mwahavuye muje no mu biganiro yarusha ubwo koko no mu kujya muri ibi biganiro tubona bisa n'ibyari byagerageje gutera inyishu ibibazo bimwe by'igihugu ubumwe bwaragaragaye no mu masezerano ga honorable ico gihe yaciyajaho
nibira byirabwo birigaragaza nta urabe twaravuganye tuti ubu twiyumvira ingene igihugu kiri bwubaka turiyumvira ingene inzego zojaho kandi abozigira bariho turiyumvira ingene igisirikare cyo kubakwa turiyumvira ingene sena itariho yo kubakwa kugira ngo abantu by'ukuri bumve ko bari mu nzego twavuga tuti ko buryo icyatumye haba intambara kuva kera nuko abize abahutu n'abatutsi bagiye mu bintu byo guhiganwa gufata ubutegetsi ubufasha gahiga ubutabufashe kugira ngo amunyikize azimangane burya icyo nicyo kibazo cyariho rero arusha twavuze tuti indari y'abantu bize twige ngende basangira ubutegetsi gutyo maze tuye tuvuga tuti hasi amahoro aze abana b'abarundi bige utse ubwenge atera imbere ejo de by'amoko bigende bikika umugani kuko abantu bazohiganwa bishimikije ubushobozi batishimikije ubwoko ubucanke uburiya maze twubake igihugu ku buryo ibyo by'amoko tubiheza hanyuma amoko no kuvuga ni bwa bumwe ubumwe ntibushimikire ku moko ubumwe bushimikire ku murundi no kuvuga umurundi ari mu gihugu cy'u Burundi n'umunyamahanga acyatse mu indaro kuko womenga burya nuko tutaragira ibyigwa ngo urabe inkoho zaguzwe mu myaka ya 70, 80, 90 n'uyu munsi zigugwa n'amafaranga y'abanyagihugu mugabo atagihugu na kimwe kigeze kidutera ari kurabe ibikoresho byakoreshejwe biriko birica bene Burundi aho niwe ucutegera inkurikizi imbi y'ibitwita amacakubiri ni nuko aho uboneka politike nyayo apana politike yo kururimi ariko politike nyayo ishimikiye kukazoza kumurundi ari mu gihugu tutaraba ubwoko bwiwe.
Murakoze nagomba kugaruka kwa ambassadeur Gamariel ndaruzaniye ambassadeur twebwe igihe tutunganya kino kiganiro kidasanzwe kuri uwo munsi twibuka ubumwe bw'abarundi tuvuga yuko umwe bw'abarundi bwo tubera nk'akawero keza canke inkingi yuko ibintu byohinduka muri ivyo bintu tuba tuvuga bihinduka namwagumye mugaruka ku bihe bikomakomeye uburundi bwagiye mu mugabo tubona umengo ivyo bihe n'ubu biracabaho mwavuze imbere y'umuzo w'abazungu muravuga mu 72 mwe mwavuze 88 honorable yavuze 93 ariko n'ubu turacabona inyuma y'umwe bw'abarundi 2015 byabaye turabucabona n'ubu kumengo hariho ibibazo uburundi ubukirimo tukiri kuri iki kibazo ariko bivuga ngo uruhara kumbure gumwe bw'abarundi kumbure mu guhanira impindu kwagira ngo ibyo bibazo uburundi burimo bivemwo ikibazo nagomba kugarukana iwanyu ni ikibazo honorable yaraciye ku gato yavuga ati umwe bw'abarundi bwaragaragaye n'inyuma y'amase no mu masezerano yarusha ariko mwebwe nagenda babaze muravye ubumwe bw'abarundi n'uruhara rw'ubumwe bw'abarundi kugira ngo ibibazo bimwe bimwe bitoregwe inyishu mukaraba yarusha hari himigwi itandukanye ico bita JDC ico bita JCT muyandi majambo no vuga yuko abarundi baticaye hamwe ngo bwa umwe bubahuze kubganya mwarabonye ku bumwe bwagaragaye mu kugerageza gutoyera inyishu igihugu cyarimo igihe cy'amasezerano y'Arusha
ndakunda kubwira abantu abasinye accord Arusha muravuze ko parte hutu na Florina na Frodebu na Iprona n'indi migambwe yindi ngishika 16 basinye accord Arusha mwumvo bumwe butari bugaru icyo rero ni kintu twibagira ko cyarenganye hanyuma aho basinye amasezerano ya Arusha ntimwabonye ko intwaro zikurikirana ushika naho bamwe bahora bagwana bashikira ubutegetsi mu matora atantambari baye mwarabibonye aho baza guhuza ingabo mu rukoko onu yaratangaye basanze bagumanye za nkoho zabo mu gutaha aho nta umwe bwari bugarutse ubwo umwe bwari bwagarutse bwagoye ingene intwaro yakurikiye kumbure kumbure ntiyoroherewe ntabyo nzi mugaba muri icyo kiringo harasubiye kugaruka za ngorane twari twahejeje usha naho baja ku butegetsi bavuye mu ishyamba tutagwanya nko icyo kintu rero musomye accord Arusha muri code 0 wa Burundi muraza kubona abasinye accord Arusha abakuru bo muri Afrika basinye hamwe nabo abakuru bo muri ONU na Union Europeenne baje gusinya accord Arusha bakoma amashyi yari yagarutse amahoro nyine nibyo icyatumye rero bihungabana n'ikindi icyabuze habuze ko ahiyo intwari iboneye ibyoye habuze ko abarundi babasubiza hamwe ngo basubire kwicara hamwe nico n'ubu bakeneye iyo ntwari ikwiye kuzana abarundi bagasubiza kwicara hamwe kubya twagize kera izo ndabivuga ndabizi kuko nize batumye muri ONU kubivuga ikete ry'umukuru w'igihugu ryo ku itariki 9 ukwezi kw'icumi 1996 yandikiye perezida Nyerere yavuga ati ntumuga gatoyi yavuga ati tugomba yuko tuvugana na CNDD niyo yari kwiragwana pour avancer sur la voie d'une solution pacifique nous confirmons notre engagement à entreprendre des négociations avec le CNDD sans exclure d'autres factions armées qui le souhaitent niho niko byatanguye hanyuma mu nyuma hakuwe embargo murabaza Leon Singenda Kumana yaje muri ONU yari perezida wa asamble numero 2 du pays general ambassadeur ambwira ati tubwire gute dusabe ko bambara igihava hari inama muri yo ntibaduhamagariyemwo nibe yavuze ijambo ryatumye uwo munsi bemera ko Burundi bugiye kuja inama bagaca bakuramba rugo bisabwe na Conseil de Sécurité ya ONU harabaye inama rero dushika ahantu heza abantu bahora bagwana bariwo bashika kura ku butegetsi mu batora 2005 aho batora 2005 tangwano yariho baratoye icyagoye rero n'ubu nuko kwa kumvikana kwa kugisha inama barundi kutabandanije n'ubu birakenewe rero yuko duhagarika gatoyi tukarondera icyatumye tugira ngaha ndabisabye abategetsi b'ubu abarundi basubire bicare kwa kumwe twicara kera habaye kugira dusubire kunyerera gutya twicare tuvugane tubirondere sibiza umurundi ari umurundi kumwe imijambo mu gihugu babaye benshi babigoye kurya byagenze kera nibyo biriko biragenda intwaro y'ubu hari aho kumburizo mubwa byateye akazi na muntu n'ibindi n'amajambo mashasha ntibacumvira abantu bose hari abari Kongo mu Kongo baja kurondera muri Kongo hari abandi mu gihugu n'abandi mu makungu womoye bagenda ivyo bitabaye mu kiganiro kinini kikomeye kandi barashobora kubafasha amakungu yodufasha abarundi turakeneye ikindi kiganiro c'ubu twicare hamwe dusuzume icyadushikanye ngaha ningene twobamo eha ndategetse nkurikira siko bigenda kuko witoje ubwiye abarundi ngo bagutore uzobarongore neza ubabwiye ngo kazibe biba bigoye ivyo rero batumye intwaro kumbure bifikira muri ino minsi haracyakeneye ko iyo ntwaro iriho ihamagara abo bantu b'abarundi bose aba baserukira mu nama bakicara hamwe kugira abarundi ningene tuva muri aya makuba twiteye twarayiteye reka tuyavemo icyo nicyo mbona gihambaye niko byatugendeye kera nari muri iyo nico gihe Leon Sengira Kumana n'itemwe yaje kwemeza ko twemeye baca bakuramba rwo bunonye
murakoze cyane
nuko rero dukeneye ibintu bene ivyo naye ahandi n'abazokurikira hazoza umutegetsi kumbure agenze ukundi ngamuhinduke naho nyene mugabo bicaye hamwe uburundi buzokwama ari bwabundi bufite ingorane mugabo zikazitorera inyishu kuko ufite inama n'ingingo
ya nico gituma natwe twashyinye kwishimikiza umwe bw'abarundi kugira ngo turabe yuko haramutse habaye n'ibindi biganye nko kuri kwabisaba canke uburyo bwose bwogenda kugira ngo turonke ubundi butegetsi nabwo ntibukore nk'iby'ubundi bwa bwarakoze bwishimikize amahoro y'abantu biko turavuga nagomba kugaruka gatoyi kwa Marius Marius je byose nimba ambassadeur avuga ati harakwikinde kiganiro nuko nawe nyene no munsi abonamwe ko habaye ikibazo mu umwe bw'abarundi no munsi biko turahimbaza nuko abonamwe kibazo mu masezerano yarusha nibaza ko wanashaka ariho nagomba gukorokana ikibazo cawe kubona uno munsi muvuga muti bavuze bati mu masezerano yarusha umwe bw'abarundi bwaragaragaye kanatsinda ubutegetsi dufite uno munsi bwavuye muri ayo masezerano yarusha hishimikijwe ubumwe bw'abarundi kubera yari migurikiragwana ikibazo nagomba kubaza iwanyu ubumwe bw'abarundi muri cyo gihe bwagize uruhare ruhe ubumwe bw'abarundi bwagize kibanza kingana gute kubona uno munsi ubutegetsi buhari bwavuye mu masezerano yarusha buke mu umwe bw'abarundi mugabo uno munsi ayo masezerano akaba yahabuye acateri kibazo kumbure abonyene ntibaje kuyumva
je ngerageje gusoma ibiri mu masezerano mu bw'abarundi n'ukuri na masezerano meza aratomoye kubujyo ngirango abategetsi bose bona yisunga iyo bari kubara rongora igihugu icaje kugaragara nkuko mubivuze nivyo mu masezerano yarusha barishimikije ku masezerano mu Burundi mugabo ngirango mwarabonye ko naho nyene hatangwe kwigabura mu migwi bakavuga ngo ni JDC ni G7 bamwe baserukira abatutsi abandi baserukira abahutu ukabona yuko habuze cha kintu cyo kunywanisha abarundi bagapfuma bwa ati aba basekuru ivyimviro abandi basekuru ivyimviro binaka nibibe ivyo kuvuga ngo baserukira ngo ubwoko bunaka nivyo barageza aho bumvikana harajaho ubutegetsi buce mu matora mugabo icaje kugaragara nuko bwa butegetsi ntibwasuye kuyumvira gusukaruka kuri amasezerano n'ubumwe bwa Burundi bavuze mu gihe bari ko barahaganira yarusha no kuvuga yuko bobo bagiye gukora iyindi programme y'iwabo yo mu mugambwe itandukanye n'ivyo ari amasezerano n'ubumwe bwa Burundi ari navyo ngira ngo mwagiye murana yuko kuva 2005 bashye ku butegetsi hariho ibintu byinshi bibi byagiye biraba ubona yuko abari ku butegetsi batariko barubahiriza by'ukuri amasezerano n'ubumwe bwa Burundi ni nakorera abantu bagiye bahaguruka rimwe rimwe bagasemerera bakavuga ati ibi ntituvyemeye ibi byari kugenda uko ibi muri ko murakora ati byiza bwa butegetsi hakubumviriza urana ko buca bukoresha igikenye ico gikenye rero urabona yuko kica gituma hariho abahunga igihugu hakaba abandi baba bantirumve ko ntibasuye kuvuga eka ukabona yuko habaye kwagutinyana umuntu akikumira yadakumiriwe n'ubutegetsi ugasanga rero bwa bumwe bw'abarundi ntiburi ko burasasagara neza mu mwanyaga ubu nivyo bariko bavuga ngo harindwi bahariye umwe bw'abarundi ariko ubwe kuraba mu biyago usanga ari biyago bigana kuri babandi nyene hari igice kimwe c'abarundi vyitwa ko ariko kirabwa n'ubumwe bw'abarundi n'ikindi gice c'abarundi novuga yuko batari mu gihugu usanga bobo umengo bita bansi b'igihugu ari bamwe rero badashobora kuvuga ati aba anye nta jambo bafise muri iki gihugu kumbure nabo nyene ivyo bariko baravuga ari ibintu byoza bifasha iyo leta kugira ngo bashobore gutwara neza nibazare yuko nkuko ambasadera yabivuze hariho ibibazo byinshi biri mu gihugu bituma umwe bw'abarundi budatsimbatara kuko viza bwari bukwe kuva mu mapuro bukava muri rya shusho tubona iri hariya ivugizo bikaja rero mu mitima y'abarundi ngira ngo ivyo onye byofasha kugira ngo abantu bumve koko yuko bwa bumwe bw'abarundi batora mu 91 ari umwe bw'abarundi bose baba ku mukuru gushaka ko hasi
murakoze cyane honorable bamvuga inyumvira uno munsi mwebwe ga honorable muri umwe mu banyacubahiro baranguye amabanga atari make atandukanye mu gihugu harimo nuko wabaye icegera c'umukuru w'igihugu ariko uno munsi mwebwe muravuga yuko mutonyoza ikirenge mu gihugu c'u Burundi ibintu bitaramutse bihindutse ibyo bimeze gutyo mu gihe nkuko nenda yibaye Marius ubutegetsi buhari n'ubutegetsi bwavuye mu masezerano yarusha yarashimikiye ku bumwe bw'abarundi kandi mwavuze yuko umwe bw'abarundi bwigaragaje mu masezerano yarusha ikibazo nagomba gukorokani wanyu mwebwe uno munsi ibyo mubiha insiguro iyihe ko ubutegetsi bwavuye mu masezerano y'umwe bw'abarundi ukagwa mu masezerano yarusha bwa umwe bw'abarundi bukagaragara uno munsi butashobora kubyubahiriza kugira ngo uno munsi bamvuge inyumvira n'abagenzi biwe bagira iteka n'itekane mu gihugu cyabo
imbere yuko nishura ico kibazo mu nkundire mbanze ngarukiye kuri bibi bya G7 na JDC mufate ko bwari uburyo kugira ngo ayo masezerano aboneke bwari uburyo mu bundi ariko bamaze gushika ku sinyo masezerano ntibaje gutwara bamwe mu ruhande rwabo abandi mu ruhande rwabo baratwaranye kandi byaribonekeje kandi byaragize akamaro donc no kuvuga uburyo le moyen mu gifaransa c'était un moyen pour arriver à ariko se kuvuga ko yari fait en soi oya cyo nashago kugarukako cakabire ndi buvuge ni ni shure kibazo cawe nuko igihe twari ko turaganira burya ACNDD FDDJ we buyo yara ndungitse kwa Nyerere ati genda ubwire Nyerere ibutiyama iwe muhira namusanze muhiriwe ati genda adufashe mubwire adufashe arondere bajya abantu bari ko baragwana nabo nyene baze bakurikire ibyo biganiro byabaye ni byinshi cyari cyo nuko batiyatebye ngo baze muri ibyo biganiro ariko hageze ko bashira ibikumo ku masezerano y'ugwakarika intambara harimo yuko baciye bemera n'amasezerano ya Arusha ariko ibyo bavyemeye ku karimi kubera ko hariho ikinyamakuru kitwa Ikirimba cyandikwa n'uwitwa Athanase Karayenga cyasohotse mu kwezi kw'indwi mwaka wa 2025 inkuru nziza yakwigendera inkuru nziza yaravuze ati twebwe ibyo bintu by'uko bashyira mu nzego ngo abahutu 50% abatutsi 50% muri sena bona 50% mu gisirikare twebwe ibyo ntiturimwo ati kandi uko bizogenda kose hazoza irindi bwirizwa nshingiro rizobikura twebwe ntitubyemera urumva rero nibyo yavuze kandi nibyo byabaye urumva igihe byabwirizwa shingiro mu 2018 yari gishyirwa mu ngiro ry'icyo cyiyumviro urunza yari yaragize ati uko bigenda kose izindi bwirizwa shingiro rizofuta ibi bintu urumva rero ivyo byo gushira abarundi hamwe hanyuma ngo turabe ingene haza amahoro maze abarundi hagati mu gihugu haza amahoro abantu bakore umutima uri munda uyu munsi urabona ko atari ibyo bihari uyu munsi ubutegetsi buhari bukirana n'umuntu wose afise ifaranga ifaranga badafiseko ikiganza uwo muntu muriruka mpaka yomotse cyangwa akicwa kugira ngo amafaranga yiwe afatwe n'ubutegetsi urabona ko mu gihugu hagati hari amasoko yatuma abanyagihugu bajya mu bintu byo bita economie du marché ni ukuvuga gutunga udufaranga ukadushyira muri koperative ukumva ko na ofise icumaze ariko ayo masoko yaratuyiwe guhera ku ya Bujumbura muri iki nsiguro yabyo ni ukubuza ko abanyagihugu bagira icyo biha kuko muri izi ntwaro za ryogora duhure zirashimikira ku bintu bitatu icya mbere kwica abantu kandi bakabakirira amazosi bakabica bakatabagura abantu bose bakabibona kugira ngo baje mu kajendegete icya kabiri ni ugukenesha abantu kugira ngo babe bamayibobo babe bantabonikora baze baraza basaba kuko umuntu yarayatariye ntiyumvira igituma yarayatariye yiyumvira ingene yoroga ibyarya urumva n'ubundi buryo bwo kwikingira kugira bagume ku butegetsi umwanya munini cya gatatu ni ugukoresha ibintu by'amareligion kugira ngo bako bazi ko bose bemera abantu bose babashire yuko ejo bazokira ko ejo bazokira jari heza bemera imana utwashize imana imbere ariko baratikira bagwa mu kaga uri nivyo rero bituma ibi bumwe bariko baravuga buca bucika ubwa karime aho ko bucika ubw'ibikorwa murakoze
kiganiro kidasanzwe kuri radio igicaniro twariko turatunganya ikiganiro kuri uno munsi nyene aho tugaruka ku bumwe bw'abarundi nk'inkingi mu guhanira impinduka abatumire ni batatu ni ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye asanzwe ari umwe mu bari bagize umugwi wanditse amasezerano n'ubwo barundi honorable Frederico bamvuga inyumvira asanzwe arongoye urunanise Paul Arushamwe na Marius nimubona n'umunyamabanga wa fraternite mu ngunde rero tugana kumusozo w'ikiganiro ngaruke kwa ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye ambassadeur karimigeze kuvuga muti harakuye yuko uno munsi habiki yago kidasanzwe kigaruka kigashiraho ibintu bitomoye kikagaruka gukosora ya masezerano yaba abantu bagenda bahendana ikibazo nagomba kubaza kubwanyu byokugwa gute byokugwa nabande ariko na cyane cyane kugira ngo ubumwe bw'abarundi turiko turahimbaza no munsi twatunganye no kuno kiganiro kidasanzwe ubumwe bw'abarundi bushobore gutsimbatara
igihugu cy'u Burundi kirongowe n'umukuru w'igihugu yatowe yitwa ndashimiye Evariste niwe mukuru w'igihugu bazi muri one bazi Burundi bazi muri Oya bazi muri European leta rongoye ubu bifise umutwaro wo gusubira guhamagarira Abarundi kuje inama n'ingingo bakamubwira ibyohinduka n'ibitohinduka hamwe tukiyubara gukumira Abarundi kuvubikira Abarundi nta mahoro bizotuzanira yasaba ko Abarundi boja hamwe kandi bazomwitaba amakunga mufashe barabi ingene izo turimo zosubira mu nzira Burundi bugasubira ku nzira itumbereye niwe wenyine ashobora kubitanguza uno munsi ndabimusavye rero uwombaza ngo ndabivuge nosubira kuwe ya leta y'u Burundi iriho kwiho rero kurya haje leta kera niwe abishinzwe ndumva abantu benshi bavuga ngo tugira gutya tugira gutya utari muri byo simbonye yo kwemera ngo kubatorera inyishu hirya yero kiretse by'ubu byanze byo n'ibindi bintu ngira twaduciye kure gusumba byo haba bigora nagira nsabe n'ukuri abatwara Burundi ubu ko bosubira kurondera ikiganiro cy'Abarundi hamwe basaba amakungu aherekeje kujya duherekeje kera Abarundi basubire bicare hamwe bati mbega tugire gute tugorore gute niko nosaba ndabisabye kandi kiye bugufi takeye konsura gutanga mugabo ndibaza ko ariyo nzira yotuma tusura kuro mahoro mu minsi zose.
Murakoze cyane. Reka kumbura imbere yuko nchanja kwa Marius turangiza ikiganiro mbanze nje kwa Honorable. Honorable bamvuga inyumvira kare mwashikije yuko umwe bw'Abarundi hariho aho bwagiye buragira uruhara mu kubaka igihugu ariko muranavuga muti hariho n'ahandi bwagiye burahungabana ibyo mwabigarutse ko murabitangira n'ibimenyetso. Uno munsi ku bwanyu byogenda gute kugira ngo ubumwe bw'Abarundi turiko turavuga uno munsi bushobore gutsimbatara kandi bushobore kuzana impinduka kumbure zirama atari uko kwa matugwa tuvyuka ku bwanyu byo kugwa gute byo kugwa nabandi
eh kugira ngo bikorwe nuko abategetse babemera ko ari kibazo eh harya nta monatori nyishu y'ikibazo atabanje kwemera ko ari kibazo hari kibazo urarondera inyishu abategetse bubu babemera ko ibyo bibazo bihari
ku bwanyu ico kibazo ku bwanyu ico kibazo mwibajije mu kibaza kwikinyene
Jewe nibaza ndavye nyifato yabo womenga sibibazo iwabo ibibazo by'ubumwe umenga sibibazo iwabo bigera atari bibazo iwabo bizogumuko tubibona kuberako atagushaka babafise gambere batabona ko bihari bwa kabiri batabibona ntagushaka kuri buboneke kurya ngo ibyo bibazo bishobore gutora umuti mugabo nambe babibona byari byoroshye no kuvuga ni kunyene Gamaliya ravuze niwe yohamagaza Abarundi yo bahungiye bose n'abari mu gihugu hagatati ni muuze twicare tuganire ingene dusubira kuba igihugu cacu twaraciye muri ibi twaraciye muri ibi uyu munsi rabaho tugeze twosubira kwinaganaga gute kugira ngo dushike iyo twifuza gushika kuko niba abandanye kubari iyo gidoteba kizoguma gisubira inyuma aho guhagarara ngo reka duhagarike ibiturimo twiyumvire inyishu zibereye turi hamwe dutera imbere turi hamwe
murakoze cyane Honorable Marius ni mubona turangiza ikiganiro cyacu ambasadere Gamaliel ati umuntu umwe rudende ashoboye kugira ico akoze kugira ngo umwe bw'Abarundi bushobore gutsimbatara bushobore no kugira ico buhinduye mu gihugu ati ni president Evariste ndayishimiye ariko Honorable bamvuga inyumvira nawo gacaserura makenga avuga ati ntiyibaza ku butegetsi buhari bwa ubona ivyo bibazo kandi mu gihe utabona ikibazo ngo biragoye kuzana inyishu ku bwanyu ni nde ubona ashobora kugira ica akoze kugira ngo ubumwe bw'Abarundi tuhimbaze no munsi tubwisunge kugira ngo iki gihugu cyacu cyame kireka kugwa kiriko kigwa kivyuka ku bwanyu mura byo kugwa gute
burya nta kintu kibabaje nko kubona umukuru w'igihugu leta rongoye eka nabandi banyacubahiro bagenda bibuka umwe bw'Abarundi ari uko hageze itariki ya gatanu ruhumwe iminsi yose niho tubabona bagiye bakavuga amajambo meza mugabo ubiye kuraba mu bikogwa n'ingenere Abarundi ubuzima bw'igihugu buriko buragenda ukabona koko yuko ubwo umwe atabuhari nibaze yuko icambere nuko bubona yuko hari ikibazo kijanye n'umwe bw'Abarundi babone yuko bwatosekaye koko kuko harya anye ushaka bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirara uno munsi umukuru w'igihugu avuga ko ubunye ikibazo gihari ari c'ubukene muga ibindi bibazo byose amaze kubitsinda nibaza ko abari ko arihenda ariko arahenda n'Abarundi ivyo rero bica bituma n'umuti botoreye ivyo bibazo utabawo kuko icokorwa ca mbere nuko ari umukuru w'igihugu ari leta rongoye eka n'Abarundi bose babona yuko umwe bw'Abarundi bwatosekaye rero nirekanje mu nzira ya ambasadere nuko byukuri leta ye leta ubutegetsi bwa bwo mu Burundi bwoshiraho umugambi kuko ivyo biba byarabaye kuva kera iyo turiko turara mu bindi bihugu biba byaraciye mu bibazo nk'ivyo turabona yuko ubumwe bw'abanyagego barabuha ikibanza kinini iyo bakabuha ingufu zikwiye kuko butosekaye bwica ubuzima bw'igihugu rero uri kuraraba nko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yuko bashizeho n'ubushikanganje burabaho ubumwe n'ubwiyongere ko babwita umengo ukaraba no muri Tanzania hariho n'ikindi gihugu nibaza yuko sindacibuka neza ko ari muri Malawi canke urabona yuko bariko baraha ingufu ubwo bumwe bw'abarundi rero mu gihe hatabayeho uwo mugambi wagutse ushobora ku kwigishwa mu mashuri ugashura kwigishwa
ariko ni naho nashaka kushimikira honorable ya seruya makenga tirege ivyo bibazo ubwo bumwe bw'uko turavuga no munsi ushobora kuba burimo ikibazo ubutegetsi buhari ha igihe butubona ivyo bibazo yabise seruye dusha tuvuga ati nimba koko ivyo honorable avuze hamwe byo bavyo nimba ubutegetsi butabona ivyo bibazo ubumwe bw'abarundi buzuheba batari gute
busibazo nabaye je werekane mu guguha inyishu y'ivyo y'ico kibazo inyishu nje hagati kuko nimba ubutegetsi buhari bubibona ni bushiyeho umugambi ugaragara werekana yuko ubumwe buriko buratwatosekaye bashaka kunwanisha abarundi uko kunwanisha abarundi ni cyakiyago gikenewe hagati y'abarundi baba bari mu abari ku butegetsi yaba batavuga rumwe n'ubutegetsi yaba abarundi bose babahunze kubera ibibazo igihugu kiriko kiracamo abo onye nibaza ko bakene yuko babahuza kugira ngo tubabone yuko vyukuri bariko barayaga ibibazo igihugu kiriko bidacamwo kandi bayage bahuza bayage bubahana ku kandi bayage batora inyishu ibibazo igihugu kiniragira mvuge ni ngiye kwa kuvyonora be yaravuze wewe mu gihe iyo leta itari kuremera yuko hariho ibibazo bijanye n'ubumwe nuko iyo leta vyukuri yo hava kuko mu gihe uri kurabesha abanyagihugu yuko hari umwe bw'abarundi nibaza yuko babikeneye yuko haba abantu bagorora hama hakaza abategetsi bashobora kuvuga ati nivyo twaracanyemwo nivyo twariciraniye reka tuyage ingene ababuze botunganirizwa ingene ababi byabo batunganirizwa ingene abo abahunze batahuka kugira ngo duse kubaka bwa umwe bw'abarundi nayaho rero bitagenze uko nibaza yuko ari bibazo byo tuzovyamamwo sanga abana bacu tuko turabaraga ibibazo gusa kuko naho ubutegetsi bwa CNDD butariko buravyemera nimba hariho abantu isinzi bashaka kwarahunze igihugu kubera ivyimviro vyabo nibajya mu mukondera dosi abana babo abuzukuru bashobora nabo nyene kuzokwifuza gutaha mu gihugu cyabo kandi ugasanga bibaye ngombwa ko bagitahamwe mu buryo nabo nyene bifuza kandi wabona yuko aribwo buzobashikana muri ico gihugu rero nibaza ko leta nibe nifate nkankama ivyo bibazo ntitinye ni vyemange kuko ni bari ku butegetsi bimwe nibo babiteye ni barabe rero ingene babisubiza ku murongo ahandi ho uzusanga byagarutse kuri nibaza rero ko abo bikora na barundi bose baba bari ku butegetsi eka n'abatari ku butegetsi eka n'abatavuga rumwe na leta abo bose asikintu baterera mu gihugu naho habo ho guhaguruka kugira barabe yuko buharanira ubwo umwe bw'abarundi bukaba koko inkingi y'igihugu hamwe umuntu wese avuga ati jewe ndi mu gihugu kirimo amatano ubuki ndisha nkiza
murakoze cyane reka turangize iganiro cyacu mu masegonda 33 kumutumira umwe ndababaza kukijanye n'icyizere turangize iganiro cyacu kidasanzwe cyo munsi ambasadere Gamariel mu masegonda 33 mwebwe murabona yuko icyizere cyanyu cyo bagiherereye hehe ko president Ndayishimiye no munsi niyumva ibyo bwamubwiye ashobora kubishyira mu ngiro agaturi gatunganya iganiro kidasanzwe icyizere cyanyu kiri hehe
niwe mukuru w'igihugu uwo mukuru w'igihugu rero nafise amabanga yo mwibwirizwa shingiro imutuma uhuza abarundi niwe amakungu azi niwe ariho rero uno munsi nibaza ko leta arongoye nawe nibo boshobora guhamagara ivyo biganiro by'abarundi ntibasubire kubikira abarundi bakabazanya ingene igihugu twagwa neza
ivyo muvuze ni nako kuri ambasaderi ivyo muvuze ni nako kuri ariko bashobora kubikora cyane ntibabikore navuze nti icyizere cyanyu gihagaze ko bashobora kubikora
icyizere cyane nuko ari byo bashinzwe batabikoze bizogora kumbure sinzi ingene bizogenda mugabo sinosaba utariho guhamagara wundi bakorane no kubisaba urongoye igihugu niwariho n'abarongoye nivyo amakunga musaba nivyo twese tumusaba nibaza ko ariwe singiro uno munsi twosaba kwakoranya abarundi kugira baharire baganire bagorore ivyo bafise haguhaya ingimba bahaye ingingo
Ego.
Tuhaingi ngomugipo ni hoho njene mahora zooneka. Izingi mbabi hindi, vishi tena makuba ya hindi, sinibaza huko vishinji lako. Tumisawa wali huu, nibaza kwa liwa vishinji.
Murakoze chani. Honorable.
Sabu.
Icyizere cyanyu gihagaze hehe ko ubumwe bw'abarundi buzoteba bukaba inkingi itsimbataza koko ubumwe bw'abarundi igihugu cyacu kaya guhungabana tukagira igihugu gihaye ingingo nk'uko ambasaderi abivuze icyizere cyanyu gihagaze
Je w'icyizere cyanje niwashaka urantorabe n'ivyo navuze ni nakire ndikubera ko muri CNDD-FDD harimwe abantu bariko barabona ko igihugu cyabananiye gutwara bavuye babona bati uko bigenda kose ni twebwe tuvugirizwa gutora umuti kandi turi kumwe n'abandi ivyo birahari nkaca mvuga nti abo ko bahari jewe nibaza ko twoshobora umuntu kwizera yuko ejo igihugu dashobora kubona gitabagara uko kuko bizobabazwa bazovuga bati reka twemere duhejwe twari dufise turondera abandi turye bika turyame kare ari igihugu kibandanye kibaho nibaza ko ariko mbona ko byoshoboka kuko nibaza ko abantu bashobora kuba babigushika ku byanyuma nibaza yuko boshobora kuvuga bati twebwe turaje yuko kigeze ukabona igihugu kirimo kiragenda ukabona abana bakizose ingene bazomerejo reka twigore twigore ibi turimwo tubigabanye hama turondera abandi twikare tubandanye uko baki igihugu twese turi hamwe uruke tugira amahoro n'abandi bose bagira amahoro nibitagenze uko bimwe Marius yavuga abandi bazorondera mayira koko si bo bazomenya kukurasa gusyanye kurondera ku kurondera kwigizayo aba ubutegetsi byangu babufate oya ibyo bizamaho iyo habonetse inyifato mbi y'abategetsi ibyaramwe nibyo ni ngombwa
murakoze cyane Marius ni mubona ambassadeur Gamariere na honorable bavuga inyumvira icyizere cy'abantu gishingiye hasa na hasa kuko bose barakibona mu butegetsi ambassadeur arakibona ku bategetsi bose bavuga ati biri mu byo bashinzwe honorable ati bamwe muri CNDD-FDD baramaze kubona ikibazo iyo rero ikibazo kimaze kugaragara n'inyishu igomba kwigirwa hamwe gatogwa we nawe icyizere cyawe uno munsi ukibona hehe kugira ngo ubumwe bw'abarundi turiko turahimbaza uno munsi twatunganyije ko n'ikiganiro itubere inkingi mu guhanira impinduka kandi munatubere inkinzo yo gukingira bwa bumwe
barantunga mpamva nsanga ntavuze nk'ivyo bo bari bashikize kuko jewe ndiko ndaraba ingene ubutegetsi buhari ubunye buriko buritwara ku bibazo by'u Burundi n'ukuri ntacizere mbona bwoza buva muri ubwo butegetsi
n'amenduka
ndiko ndabibona ahubwo je cizere ndagisha kuri umurundi wese ariko yumvira ingene yogarura ibintu bigaja ku murongo afise ivyaterera
ariko na honorable yavuze ko indane muri CNDD-FDD harimo abasa nabo uri kuravuka
abo onye mugabo nibaza ko badafise ingufu zihagije kugira ngo bashobore gushiraho umugambi w'umwe bw'abarundi kuko burya anya bafise ingufu ku butegetsi buhari na bariko baronona rero nibaza yuko cewe cizere ndagisha kuri umurundi wese ahari hose imisi yose abandanye ariko aterera mu vyumviro no mu bikorwa bitandukanye bishobora gutuma ari kwigisha ugwaruka ari kwigisha babategetse kugira bahinduke ari kubumvisha yuko bagomba kuza mu nzira y'umwe bw'abarundi kugira ngo vyukuri kunde yuko hoba ikintu gisubira kunywanisha abarundi bagasubira kubana mu mahoro
murakoze cyane ni kuri ico cizere cy'abatumire bacu turangije ko kino kiganiro cyacu kidasanzwe twari twatunganije kuri uwo munsi mukuru w'umwe bw'abarundi aho twariko turagaruka ku umwe bw'abarundi nk'inkingi mu guhanira impinduka kandi ubwo bumwe bugahindukira bukaba n'inkinzo kugira ngo dutsimbataze ubwo bumwe rero reka nshimire abatuganiriye muri kino kiganiro twari kumwe na ambassadeur Gamariere ndaruzaniye ambassadeur reka tubakengurukire cyane by'imva mutima ko mwaduhaye umwanya kandi mukaduhaye intero mu kiganiro ndabona ambasaderi agatelefone kamugoye ariko turamushimiye cyane nibaza yuko mwumvise intihano ziwe ko zari intihano nziza cyane nk'umwe yasanzwe ari muri uwo mugwi wanditse amasezerano y'umurwa barundi twari kumwe kandi na honorable Frederico bamvuga inyumvira Frederico namwe turabakengurukiye cyane ku mwanya mwaduhaye n'intihano zanyu mu kiganiro
murakoze no gukenguruka natwe turakengurutse ko twaronse akanya ko kuyaga twizera ko ibyo twavuze bishobora kugira kamaro cyane cyane uwo mugambwe uri ku butegetsi ugategera iyo uri ukareka kuguma wiri nahaza gusa batiga by'ukuri iki kibazo cy'abarundi kuko turafite ibibazo bidasanzwe hanyuma abatwumvirije nabo twibaza yuko bakuramwo umwizero yuko ibyo bishoboka bagende abafite inshuti za CNDD-FDD babwire bati hera abiyo tugeze turabantu ubutunzi turaba gatatu kuvinywa mu byerekeye kunyondera itungo ry'igihugu rabubwicanyi bwabaye indanse abantu baguma bapfa ku munsi ku munsi abanyagihugu barakennye bitagira ingero ukibaza uti none aba bantu ntavye babona ibiciro ku isoko byaraduze birateye ubwoba tubwo umuntu yibaza ati none aba bantu badutwara burya yaba bari abantu by'ukuri bagifise umutima bovuze bati reka dufume tunyike ariyo kibandanye.
Murakoze cyane Marius nimubona mu muryango fraternite uri n'umunyamabanga w'umuryango namwe turabakengurukiye kubutumire mwitabye intihano zanyu mu kiganiro.
Nije ndabakengurukiye nkengurukira abo twasangiye kino kiyago reka nsure ndabifuyize isabukuru nziza z'imyaka itatu mu mazi iminsi muri ko murakora nibaze ko ibikorwa mukora abatari bakabishima reka natwe mu muryango fraternite turabishima. Kandi sura ndabaterana intege kubona mu menyesha makuru mugenzi wanyu nawe agifunzwe nibaza yuko hazogeregeye akarenganurwa nk'abashimiye n'abarundi bose batwumvirije. Murakoze
namwe reka nanjye nkengurukire mwebwe mwari muduteze abiri subira kubifuriza umunsi mukuru udasanzwe w'umwe bw'abarundi kandi ndanabifurije kubanda ya muhimbagwa hamwe natwe kuri isabukuru ryacu y'imyaka itatu radio igicani bimaze iri kirasamira na subira ntere intege mugenzi wacu Floriane Irangabiye ahafungiwe mu ibohero rya Muyinga twizere yuko kuri uwo munsi mukuru w'umwe bw'abarundi ni anniversary y'imyaka itatu ya radio y'igicaniro ubutegetsi ubushobora kugira icyo bukoze sentare y'iyungururizo ikagira ikikoze igafungura mugenzi wacu Floriane Irangabiye. Jewe rero Arsene bitabuzi nabashikije kino kiganiro reka ndabike banure nshimira na Jerusalem yadukunda mu buhinga bw'ibyuma ariko ndabatumira kubandanya mujyoherwa n'ibiganiro bidasanzwe muri radio y'igicaniro tubandanya twigina uwo munsi mukuru udasanzwe muri radio y'igicaniro no ku barundi bari kubahimbaza umwe bw'abarundi.
Igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwamye buranga barundi. Radio igicaniro iramusaba abahinga babushitse atakindi cyane kibaranga atarishaka n'ubutwari bishakaje urukundo bikamugwa amahoro n'amahoro. Radio igicaniro ikinjo gituma ndayikunda gatabo nkayikundisha butungana reka n'abandute ntibatangwa kuyitangarira kukidateba mu gutanga amakuru n'inyigisho binovoye kandi binogeje mu bushakashatsi abayitega amatwi bakibura ibyiza bitatse Burundi bwa nyaburundi.